kwako unipae uzima, nakupa moyo wangu mzima. Umeniwezesha kushinda niliogopa yangenishinda. Kwako
janga tumeka.